Ukwenziwa kwezinto sekushintshile. Umfundi ngamunye uqala ahlolwe ligciwane ngaphambi kokugibela ebhasini. Imigomo yesigaba sesithathu yomvalelandleni ivumela izithuthi zomphakathi zileshe ngokungeqi kumaphesenti angamashumi ayisikhombisa wabagibeli. Amabhasi angaphezu kwamakhulu amane athuthela abafundi ezikoleni engaphezu kwamakhulu amathathu esifundazweni. Kusazodingeka sandiswe isibalo samabhasi njengoba kulindele ukuthi bande abafundi abazobuyela ezikoleni.
Azoshoda uma sebebuyela bonke abantwana. Wemisi uMshengu uyayireyiza leyo nto khona la ixoxwa khona ukuze sibe nesiqiniseko sokuthi amabhasi ayakwazi ukwengezeka.
UNtulu besevakashele esikole samabanga aphansi ikwaDlambula Primary School kwebiwa amakhompyutha angamashumi amahlanu lesikole.
Lokho nje kukodwa kusho ukuthi abantu bakithi abakanaki ukuthi indaba yezinto zesikolo ziyezomphakathi. Kodwa-ke bakhona abantu ababoshiwe ezindaweni eziningi ezihlukene e-KZN.
UNtulu uthe ucutisekile ngey'nhlelo zokuthuthwa kwabafundi kulesikole. Bongani Geme, indabeni ze-SABC eThekwini.